Kua tai anō te tohe mō te ture takutai moana ki te marae Ātea o te motu. He maha ngā rōpū e kōkiri atu ana ki te rōpū whakamana i te tiriti. He hōhā nō rātou ki ngā tukanga me ngā hātepe. Hei whai mā rātou e te tuki ai tētahi tono mō te mana motuhake o te takutai moana i raro i te ture o te tau 2011. I haerea eruere rerekura ki te whakarongo ki wā rātou kōrero i te rānei ki a tahuri ake tātou.
Kua oki mai anoa Ngāti Wai ki mua i te aruaro o te rōpū whakamana i te tiriti. E waru tau rātou e ngana nei ki te whakapūmau i tōna mana takutai moana.
A lot of the delay was because the group that the Ministry, the Office of Treaty Settlements, which was managing this, had not really prepared properly despite knowing that's from 2011.
Ko Ngāti Wai tētei o te kāui iwi e tono atu ana, kia ā te tiro ia tēnei take e te rōpū whakamana.
Ko te mana ki te moana, ko te mana motuhake i te mana moana, me te takutai moana ia iwi, ia hapū rānei.
Ā e whakapai ana tēnei uri o te hapū o Ngāti Tērā Hingahinga, ko whakaweti te krauna i a rātou.
We were forced into this process, not by choice. We didn't want to be a part of the MACA process, but it was imperative that we actually put an application in to zone out and stop the Crown from coming in and speaking on our behalf within our areas. So I'm within the Ngāti Waiki Whangaruru area, and all of our whānau applicants are working together to prosecute the Crown today.
Ko te āua nei, kua hōhā katoa ngā kaitono ki ngā mai takaroa a te krauna.
But I have heard and I agree with what other submitters have said, is the problem where the fault lies in the delays that are happening. And I'm starting to wonder if it's deliberate rather than a mistake made by people's poor judgment.
Wai o mā te ture anō e aki. Iriwere rerekura, te karere.